siku moja Bwana atakaporejea atuchukue mbinguni washindi wa dunia. Tunangoja siku moja Bwana atakaporejea atuchukue mbinguni washindi wa dunia. Tutakanyaga taratibu tukiingia mbinguni.